Idoli Sama, aka the Platinum Rapper.
Idoli Sykes, aka Mzwa Misifa.
B-I-N-A-M-U.
Yubana Madee, yatakwepo, Midoge, yatakwepo.
Nisito, the P and the Sumaili.
Yubana ni New Rapper.
Mambo vipi Sara hapa?
Witness hapa wakilisha.
Mandojo, Mwaka.
Funga mwaka.